fikile khombi zimampinga phana nazi lenkomo ifika mndaka ba makhala ze paso kanye mntase sifikile hayi bathana baqhubelele nazi insasa nazi insasa nazi insasa hayi nakubaswa
basemfazi basemfazi
jonge bayikhekele
ngikhali
ngikhali hayi fikile le mini
lisixhotsa kale kumcimbi uqalile kwi hlandisa kuthi ndizanqula kwabaphantsi li thongo kodlomo kale kunyana uphuphile yi xutha kulelali bazochelela ukuthukwane zi ntombi zencinywa zizawuphensa kube manzi kwi kheko lakuthi sizawuqhethisa umyalelo ndi mile ekhandini nalamkela necamaguba vumile dlomo matyubiswa nalo nkomo li khakazikhanya kube mhlaphopha kwadlomo ngumcimbi mawethu makugaxelwe nentsimbi kwi kheko lalapha sicela kuvuleke le ndlela mayi kambi ile ngoba umqombothi uhluziwe lu gcobo lukhulu nabafana badlinsela
wanifundisa lo mculo ubuqhiko ndatshintsha kwahlokoma emazantsi yamingulo yaqatsela ngesingqi ndathwasa ngesiginqi ndagula yangena intlombe kwezami incinga ndakhenza ndombela yangonomathotholo yangamayeyeye icamagu livumile budedile ubumnyama kwavela ukukhanya kwabaxhosi kwayele sami ihlwele sivumile inguquko nam ndiyibonile ngawamamehlo mhlawumbi ndidibanise nalamathwasa ngamahlakani akho andenza ndaziva ndizidla ngesizwe sikaphalo nosandile ndingamlibelanga urharhane ndavela ndakhumbula iintombi zemigqashiyo kodwa mna ndingeyiyo ithongo lam lilamlelwe ngenguquko izinyanya ziyikhanyisile yam indlela abalela ukuthula bandijongile bathule nje besathetha amanyanga yandivumela athi nguquko ifikile
kunisebenza unqiniwe abaphantsi bavumile lodgama indlela bayihlakule ndihame vatyeshela izizibe bezikho ngapha kwazodlulile xosa ungazivali indlebe uvula amehlo umamele ulwazi luza kuwela impombozo komthombo olwazi sityeshele ezingahle kuyaphi sidibanise ulutsha sitazulula le nyewo obamkhulu bayishiyayo indlela bayikhomba kunani ukuba singayihamba siyacwezela kuthiwa sina sidedelani yaqhubeka le nto imvana yisekho sijongene ngezikhondo zamehlo xele yakha kabuzwa ndithi mandihlafunede ndikhuphe umthamo kude kwa hlunga umthambo lo wentamo ziingqinga ziyandinxikiva ndiva ndiza nesigqiba zindlebe nje khanisibole kulwazi kolunenalo noreke ngodlomo mampinga nawuthi bebekho sikhanyisele ubumnyama budadudadathekisa ukhubekiso lushenxe ithongo lwam lindlawulele ndiyarham nawuthi bendikho